KwabaseRoma, isahluko sokuqala. UPawulos, umkhonzi kaYesu Kristu, umpostile owabizwayo, wahlulelwa ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zikaThixo awazidingayo ngenxa engaphambili ngabo abaprofeti bakhe ezibhalweni ezingcwele, ebhekisele kunyana wakhe owazalwa engowembewu kaDavide ngokwenyama, owamiswayo ukuba ungunyana kaThixo, enamandla ngokomoya wobungcwele ngokuvuka kwabafileyo, uYesu Kristu ke iNkosi yethu. Esathi ngaye samkela ubabalo nobupostile ukuze ngenxa yegama lakhe kubekho ukululamela ukholo phakathi kwazo zonke iintlanga, eniphakathi kwazo nani babiziweyo bakaYesu Kristu. Ubhalela bonke abaseRoma, abaziintanda zikaThixo, abangcwele, ababiziweyo, esithi makube lubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo, uBawo wethu neNkosi uYesu Kristu. Kuqala ke, ndiyabulela kuThixo wam ngoYesu Kristu ngenxa yenu nonke, kuba ukholo lwenu luxelwa ehlabathini liphela, kuba ulingqina lam uThixo, endimkhonzayo ngomoya wam kwiindaba ezilungileyo zonyana wakhe. Okokuba andiyeki ukunikhankanya, ndihlala ndikhunga emithandazweni yam ukuba ndingade ngoku ndibe nempumelelo, ndize kuni nangaphambili ngako ukuthanda kukaThixo. Kuba ndilangazelela ukunibona ukuze ndinabele isibabalo sithile sisesomoya ukuze nizimaseke. Oko ke kukuze ndivuseleleke nam phakathi kwenu ngalo ukholo olukuthi sobabini, ngolwenu kwanangolwam. Andithandi ke ukuba ningazi, bazalwane, ukuba kufuthi ndizimisela entliziyweni yam ukuza kuni, ndathintelwa kwade kwanamhla ukuze ndibe nasiqhamo sithile naphakathi kwenu kwanjengaphakathi kwezinye iintlanga, kumaGrike kwanakumaBhabhare, kwizilumko kwanakwabaswele ukuqonda. Ndimelwe kukushumayela, ngokunjalo okukokwam ndingxamela ukuzishumayela iindaba ezilungileyo nakuni baseRoma. Kuba andinazintloni ngazo iindaba ezilungileyo zikaKristu, kuba zingamandla kaThixo ukusindisa bonke abakholwayo, umYuda kuqala kwanomGrike, kuba ngazo kutyhilwa ubulungisa bukaThixo buphuma elukholweni buse elukholweni, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, olilungisa ke uya kudla ubomi ngokokholo. Kuba ityhilekile ingqumbo kaThixo ivela emazulwini, ichase konke ukungahloneli Thixo nentswela bulungisa yabantu abayithintelayo inyaniso ngokuswela ukulungisa, ngokokuba oko kwazekayo ngoThixo kuyabonakala ngaphakathi kwabo, kuba uThixo wakubonakalisa kubo, kuba kwasekudalweni kwehlabathi iindawo zakhe ezibe zingenakubonwa zibonwa kakuhle, ziqondeke ngezinto ezenziweyo, kwanamandla akhe angunaphakade nobuThixo bakhe ukuze bangabinakuziphendulela. Ngokokuba bathe bemazi uThixo, abamzukisa ngokoThixo, ababulela kuye, basuka bazizinto ezingento ezicamangweni zabo, yaza intliziyo yabo engenakuqonda yenziwa yamnyama, bathi besiba bazizilumko, besuka babaziziyatha, baza ubuqaqawuli bukaThixo ongenakonakala, babananisela intsobi yomfanekiselo womntu onokonakala, noweentaka, nowezinto ezizithozine, nowezinambuzane. Kungoko ke athe basezinkanukweni zeentliziyo zabo, uThixo wabanikela nokubanikela ekungcoleni ukuze bahlazisane ngemizimba yabo, bona bananisele ubuxoki inyaniso kaThixo, basihlonela, basikhonza isidalwa begqitha kumdali, ongokubongwa kusekuwo amaphakade. Amen. Ngenxa yoko, uThixo wabanikela ekuthabathekeni ukulihlazo kuba namankazana abo umsebenzi wasemvelweni awananisela okunxamnye nemvelo, kwaza kwangokunjalo ke namadoda ewushiya umsebenzi wenkazana wasemvelweni avutha ngokukhanuka kwawo, amadoda esenza kumadoda okuzintloni ezamkelela umbuyekezo wokulahleka kwawo abemelwe ke nguwo. Njengokuba ke bekumangele ukuhlala bemazi kakuhle uThixo, uThixo wabanikela engqiqweni engacikidekiyo ukuba benze izinto ezingafanelekileyo, bezele yiyo yonke intswela-bulungisa okungendawo, ukubawa, ulunya, bezele ngumona, kukubulala zinkani, yinkohliso, bubumenemene, abasebezi, abahlebi, abatyhilekileyo kuThixo, abasileyo, abanekratshi, abaqhankqalazi, abacebi bezinto ezimbi, abangivayo abazali abangenakuqonda, abaphuli beminqophiso, abangenabubele, abangenatarho, abangenanceba. Bona bathi besazi kakuhle isimiselo sikaThixo sokuba abo bazenzayo izinto ezinjalo bafanele ukufa, banganeli kukuzenza, basuke bathakazelele nabo bazenzayo. KwabaseRoma, isahluko sesibini. Kungoko ndithi akunakuziphendulela mntu ndini ugwebayo, nokuba ungubani, kuba ngokugweba omnye uzigweba kwawena, kuba wena ugwebayo wenza kwaezo zinto. Siyazi ke ukuba isigwebo sikaThixo siwa ngokwenyaniso phezu kwabo bazenzayo izinto ezinjalo. Ucingana ke mntu ndini ugwebayo abo bazenzayo izinto ezinjalo, ube usenza kwazona nawe, ukuthi uya kusisaba na wena isigwebo sikaThixo, okanye uyabudela na ubutyebi bobubele bakhe nonyamezelo nokuzeka kade umsindo, ungazi ukuba ububele bukaThixo bukusa enguqukweni. Ke uthi ngokuba lukhuni kwakho nentliziyo yakho engenanguquko, uzixwebele ingqumbo ngemini yengqumbo nokutyhilwa komgwebo onobulungisa kaThixo. Uya kuvuza ulowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Abo bathi ngokomonde emsebenzini olungileyo bafune uzuko nembeko nokungonakali, abavuze ngobomi obungunaphakade. Ke kwabo bayelenqe bangayithambeliyo inyaniso, basuke bathambele intswela-bulungisa, kuya kubakho umsindo nengqumbo, imbandezelo noxinaniso emphefumlweni wabantu bonke abasebenza ukubi, kowomyuda ukuqala kwanokowomgrike. Kubekho uzuko ke nembeko noxolo kubantu bonke abasebenza okulungileyo, kumyuda ukuqala kwanokumgrike. Kuba kuThixo akukho kukhetha buso, kuba bonke abonileyo bengenamthetho bayakutshabalala ngokunjalo bengenamthetho, nabo bonke abonileyo benomthetho bayakugwetywa ngomthetho. Kuba singabanela ukuba ngabaphulaphuli bawo umthetho, abangamalungisa kuThixo ngabenzi bawo umthetho abayakugwetyelwa. Kuba xa abentlanga bathi bengenamthetho benze ngemvelo okomthetho, abo bengenamthetho nje bangumthetho kubo ngokwabo. Bona bawubonakalalisayo umsebenzi womthetho ubhalwe ezintliziyweni zabo, sibe isazela sabo singqinelana nawo, zibe izicamango zabo zimangalelana, ziphathe kuziphendulela. Kuya kuba njalo mhleni kwenu uThixo aya kuzigweba izinto ezifihlakeleyo zabantu ngokweendaba zam ezilungileyo ngoYesu Kristu. Uyabona, wena unegama lokuba ungumyuda, wayame ngomthetho, uqhayisa ngoThixo, uyakwazi ukuthanda kwakhe, uzicikida izinto ezahlukeneyo, utyelwe umthetho. Kananjalo wena ukholose ngokuthi ungumkhokeli weemfama, ulukhanyiselo lwabo basebumnyameni, umluleki wabaswele ukuqonda, umfundisi wentsana
onesimilo sokwazi nesenyaniso emthethweni, ndithi, wena ke umfundisayo omnye akuzifundisi, wena ke uvakalisa ukuthi makungebiwa uyeba, wena ke uthi makungakrexezwa uyakrexeza, wena ke ukrukrukileyo zizithixo uphanga iitempile, wena ke uqhayisa ngomthetho uyamhlazisa uthixo ngokugqitha umthetho. Kuba igama likaThixo linyeliswa ngenxa yenu phakathi kwazo iintlanga njengoko kubhaliweyo. Kuba ulwaluko luyanceda ukunene ukuba uyawenza umthetho, kodwa ukuba ungumgqithi womthetho ulwaluko lwakho lusuke lwaba kukungaluki. Ngoko ke ukuba ungalukileyo uthi azigcine izimiselo zomthetho, akuyi kuthi na ukungaluki kwakhe kubalelwe ekuthini kukwaluka. Kuthi ukungaluki oko kwasemvelweni ngokuzalisa umthetho, kukugwebe wena ungumgqithi mthetho noko unesibhalo nolwaluko. Kuba umYuda asingulowo unguye ngokwangaphandle, nolwaluko asilulo olo lwangaphandle enyameni. UmYuda ngulowo wasemfihlakalweni, nolwaluko lolwentliziyo ngomoya, kungengantetho, yena ukudunyiswa kwakhe kungaphumi bantwini, kuphuma kuThixo. KwabaseRoma, isahluko sesithathu. Ugqithisele ngantoni na ngoko umYuda kwabanye? Kunceda ntoni na ukwaluka? Kukhulu ngeendlela zonke, kuba ke ukuqala baphathiswa izihlabo zikaThixo. Kuyini nakhona ukuba abathile abangakholwanga? Ukungakholwa kwabo kukuphuthisa na ukuthembeka kukaThixo? Nakanye uThixo yena makabe nenyaniso, bonke abantu ke babe ngamaxoki, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, ukuze ube nokugwetyelwa emazwini akho, weyise ekumangalelweni kwakho. Ke ukuba ukuswela kulungisa kwethu kuqondakalisa ubulungisa bukaThixo, sothini na? Uswele ukulungisa na uThixo lo uhlisa umsindo wakhe? Ndithetha ngokomntu, nakanye oko ube ngathi na uThixo ukuligweba ihlabathi? Ke ukuba inyaniso kaThixo iphuphumele ekuthini azukiswe ngobuxoki bam, ndisagwetywa ngani namna ngokomoni? Yini na ukuba singabise sisithi ngoko ke sinyeliswayo, ngoko ke abathile bathi sithi thina, masenze okubi ukuze kuvele okulungileyo, abakugwetywa kuyeleleyo. Kuthiwe nina ke, sinomkhusane na? Hayi, unakanye, kuba besesiwamisele ityala amaYuda kwanamaGrike lokuba baphantsi kwesono bonke, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, akukho lungisa, hayi nalinye, akukho uqondayo, akukho mfunisisayo uThixo, bonke baphambukile bephelele, abancedi lutho, akukho wenza okulungileyo, akukho nokude abemnye. Lingcwaba elivulekileyo umqala wabo, ngeelwimi zabo bamana ukukhohlisa. Ubuhlungu bamaphimpi buphantsi kwemilebe yomlomo wabo. Abamlomo uzele kukuqalekisa nomurharha, iinyawo zabo zinamendu okuphalaza igazi, lityumtyum neentsizi ezindleleni zabo, nendlela yoxolo abayazanga. Akukho koyika Thixo phambi kwamehlo abo. Siyazi ke ukuba izinto zonke ozithethayo umthetho, uzithetha kwabaphantsi komthetho, ukuze imilomo yonke ivingcwe, nehlabathi lonke libe netyala kuThixo, ngokokuba ngokwasemisebenzini yomthetho akuyi kugwetyelwa nyama emehlweni akhe, kuba isono saziwe ngokubakho komthetho. Ngoku ke kubonakalisiwe ubulungisa bukaThixo kungekho mthetho, bungqinelwa nguwo umthetho nabaprofeti, ubulungisa ke bukaThixo obungokukholwa kuYesu Kristu bube bobabo bonke, buphezu kwabo bonke abakholwayo. Kuba kukho kwahluka, kuba bonile bonke, basilelela eluzukweni lukaThixo, begwetyelwe ngesisa lubabalo lwakhe ngako ukukhululwa ngentlawulelo ekuYesu Kristu. Athe uThixo wamisa ukuba abe sisicamagushelo ngegazi lakhe, ngako ukukholwa ukuze kubonakalaliswe ubulungisa bakhe ngenxa yokuyekelelwa kwezono ezibe zenziwe ngenxa engaphambili ekunyamezeleni kukaThixo. Ukuze bubonakalaliswe ubulungisa bakhe ngeli xesha lakaloku nje, ukuze abe lilungisa kwanomgwebeli walowo waselukholweni lukaThixo. Luphi nangoko uqhayiso, luvalelwe ngaphandle, ngamthetho mni na, ngowasemisebenzini na? Hayi, ngomthetho wokholo. Ngoko ke sigqiba kwelithi, umntu ugwetyelwa ngokholo, kungekho misebenzi yamthetho. Kanene uThixo ungowamaYuda odwa na, akanguye na noweentlanga? Ewe, ngoweentlanga nazo, ekubeni emnye uThixo, uya kugwebela abalulwaluko ngokwaselukholweni nabangengabo ulwaluko ngalo ukholo. Umthetho ngoko siyawuphuthisa na ngalo ukholo? Nakanye siyawumisa wona umthetho.